Pepesa
Maswanga sabuna Maswanga funa iwe Ampome ganga gama nyazi Pelela iwe Ta 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 pelela
Mavuto mpatendele Pano kundi kweta mati Ngati ndapuanda ndele Komandi chifugwa chandi
Wila chifugwa chompo iwanga
Ndebwa nchunga ndiuza
Ungangofuno ndete ntawi yanga
Kukala sama delo mpofniga kukambilana Banja slimata joncho mesaka paliana Titango zuzita ana zasi Shonde hundi vete Tapelela Shonde hundi beze Shaguja siji kukoma Popanda iwe Chinkago mogu kalapa fupi Pompa iwe Ndi wamene ndi mawanga Unkaula mulila Nkona pano ndika kuona Ndiku mango lila Kodine Ndidala kwanji Mavuto amene wa akukwela Ine banji Koma chonde Tabwelela Nkona tabwela kuno Ndiku fune wa tabwelela
Maswanga sabuna Jumwanga hafuna iwe